ukuze konke kuhlangane afezeke amaphupho akho nakho konke okudingayo kube phambi kwakho dali wami kuzolungamusa ukusinyatha umbo wami wangempela sithandwa mina nyasivela
Bambo lami, no ma betini gawe.